Molweni, ngusive lo. Namhlanje sizokwenza i-averages. Qala i-average yintoni? I-average ithatha onke la manani esinawo iwabhale njengenani elinye lobonisa onke lo manani esingakwazi uwabhala. Masiqaleni ke. Sino 1, u 3, u 5, no 20. Masithi sifuna i-average. For ufumana i-average izothatha u 1, no 3, no 5, no 20, dibadibanise. Heze ndohlule umbuzo ngamanani. Amanani am mane. Loo nto ithetha uba ndizoba no 1, dibanise u 3 ngo 4 lowo, dibanise u 5 ngo 9, dibanise u 20 ngo 29, ndizoba no 29 enza umohlula ngo 4. Sizosebenzisa i-long division, sizokwazi ukohlula. U 4 ungena kanye ngaphi ku 29, ungena kanye 7. U 7 xa umphindaphinda ngo 4 ufumana bani? Ufumana u 28. Sizothabatha u 28 ku 29, sishiyeke no 1. U 4 ungena kabini ku 10. Xa uthathe u 4 wamphindaphinda ngo 2, sifumana u 8. Xa sithabathe u 8 ku 10, siphela sishiyeka no 2. Sobeke u 0 phaa, zasinceda. U 4 ungena kangaphi ku 20? Ungena kayi 4. Ndiyaphosisa ungena kayi 5. Loo nto ithetha uba i-average yethu ngu 7.25. U 7.25 ingathi average noko ezama uba ngaphakathi ko onke la manani ebesinawo. Masizameni omnye umzekelo. Masithi kwi-exam zokuqala zonyaka sifumene u 80, u 81, u 87 no 88. Ithini i-average yam? Sizodibanisa la manani. Siphela sifumana u 336. Ngoku siza kwahlula lo 336 ngo 4 ngoba ndibhale i-exams eziyi 4. U 4 ungena kayi 8 ku 33. Sizophinda-phinda u 8 ngo 4 sifumane u 32. Xa sithabatha u 32 ku 33 sifumana u 1. Sizohlisa la 6 sibe no 16. Ngoku u 4 ungena kayi 4 ku 16. Impendulo yethu iphele bangu 84. Masenze engathi inzinyana. Masithi average yethu emva kwe-test eziyi 4 ngu 84. Ngoku kufuneka ndifumane ntoni kwi-exam yam elandelayo ndizokwazi ukufumana i-average ka 88. Masithi u x linani endilifumanayo kwi-test elandelayo. Sizoba no 4 esizamphindaphinda ngu 84. Sidibanise u x heze sithabathe u 5. Loo nto funeke isinike i-average xa sibhale i-test yesi 5. Lo 4 simphindaphinde ngo 84 ngowosinika i-exam ezizokuqala. Yonke le nto izawufuneka ilingane no 88. Ngoku singazama ukufumana u x yedwa. Singaphindaphinda macala ngo 5. Sizoba no 440 ulingana no 336, sidibanise u x. Xa uthabatha u 336 macala, ufumana u x ulingana no 104. Loo nto ithetha uba andizokwazi ukufumana i-average eka 88. Ngoba andikwazi ukufumana ixabiso elingaphaya kwa 100 for i-exam zam. Masithi kwezi exam zam zidlulileyo zine, ndine-average ka 84. I-exam funeke ndizibhalile xa ziphelele ziyi 6. Izothini i-average yam uba ndinosebenza nzima ndifumane u 100 kwezi exam zilandelayo? Sine-exam eziyi 6 xa ziphelele. Phantsi kweqhezu lethu sizoba no 6. Phezulu sizoba no 4 esizamphindaphinda ngo 84 wabonisa ezi exam zine sendizibhalile. Kuye sizodibanisa u 200 lo ndisithi ndizamfumana for ezi exam zilandelayo zimbini. xa siphinda phinde u-84 ngo-4 sifumana u-336 kuye sizodibanisa u-200 eze sohlule ngo-6. U-6 ungena ku-536 kangaphi? U-6 ungena ku-53 kayi-8. Xa siphinda-phinda u-6 ngo-8 sifumana u-48. Sizothabatha u-48 ku-53 wethu sishiyeke no-5. Ngoku sizawuhlisa la 6 sibe no-56. U-6 ungena kangaphi ku-56? Ungena kayi-9. U-9 xa simphinda-phinda ngo-6 sizofumana u-54. Xa sithabatha u-54 ku-56 sizofumana u-2. Sizawubeka u-0 obonisa i-decimal. U-6 ungena kangaphi ku-20? Ungena kayi-3. Nizomani niyenza le nto but ekugqibeleni nizawubona uba sizophela sino-89.33. Into ethathayo le nto kukuba noba ndifumene u-100 kwezi exams zayo, i-average yam izawuphelela ku-89.33. Enkosini, sesigqibile.